amara soyukome yara menetse avumuru wamusozi singiti singiti wamuso Oh,
Because you're the one who's got the power.
Kuwiti mbele Tu te, tu te amo,
Reka data abari kumva ubutumwa bwawe ubanyure Kristo wera kandi imbabazi zawe arizo zibasanga mwami Yesu.
Thank you. Just singing it.